ng'iyo maduong' ni wadwaro ni kawuok e tich e yor pi. Thoth ji kata 70 e wi 100 oyudo pi maliw. Kawuok e tich ka kura tieko, adwaro ni thoth ji oyudo barabara. Nitiere barabara ma wan go mar lam to yudo tek nikech pesa mikete ng'eny. To nitiere kuonde mang'eny ma mondo iya loka ni dhi loka cha ok inyal chopo nikech onge daraja. Wase map up dareje ma dwarore Migori County gi kuonde midwarogie. Koro waketo higa ka higa ma kineno kalatese gi kanyisi culvert aila mwaketo miluongo ni box culvert.
Yes.
Wadwaro ni mondo tudruok loka ni gi loka cha bedo mayot kendo wadwaro ni barabeche mwayao gi. Kawa yao gi to wamedo maintain gi mondo wuoth obed mayom. Kawa weyo mago duto te, daher ni ka atieko tichna mar gavana nikech barabara to aseyao mang'eny gi box culvert. Pod amedo mana manyo pesa mondo machine mane wang'iewo gi wayud kaka wakete fuel mondo wamed loso barabara. Kogik kar thieth, daher mar gombo